Yɛbɛtumi nipa yɛbɛyɛ deɛ yɛbɛyɛ deɛ nanso Onyankopɔn na yɛ awerɛkyekyefoɔ ti nyame enchichi obi are na
we dey me how bebre mi jaw for now na missing shaw.